Ngiyabonga. Angazi uzokuyini ngathini. But see, in the love, nayo beyazi. Unamanga, hey, amanga mnandi. Njengakade kusho usibo. Ey'nsukwini zakhe nje zokugcina washo nje ukuthi uyangithanda. I think that's why mhlawumbe ngi-strong kanje. Ey, angamphonya kaze wakhala onesi kathiwa hhayi bo. Wazomphonya umuntu, yabonga, angangabhelieve. But-ke into engixakayo uzohamba emhlabeni anginiyeza angiphi inyakhe efoni eyi ngoba amadoda manje ngilokhu ngiyibuka lokhu ngingena amakhono lo ngiyibuka ngikwazi ukuyivula but guys phela indoda indoda ayikho indoda engachithi ayikho indoda engagange ayikho shona mhlampe bangakhuluma akekho othanda ukukhuluma othanda ukukhuluma sizo ngiyabonga kakhulu guys uNkulunkulu anibusise ngibonga no-government sabonga ma baba sabonga nawe sisi wami nikenze nakabanye lokhu enikwenzayo uNkulunkulu anibusise
Hallelujah. Asimshali izandla makoti kwamashimana. Ah, wasimshali izandla enkulu.